Bakunzi twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gitabo cya Zaburi igice cya kabiri umurongo w'indwi canke Zaburi ya kabiri umurongo w'indwi. Handitswe ngo ndavuga rya jambo rishinzwe. Uhoraho yarambwiye aturubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Imana ishimigwe ijambo ryayo. Ijambo dusanga niri ndavuga rya jambo rishinzwe. Mukundwa, hari ijambo ryashinzwe. Hari ijambo rishinzwe. Muri bibiliya y'Igifaransa bavuga ngo ni decree. Mu zindi mvugo z'icyongereza bavuga ngo ni decree, ni itegeko. Hari ikintu Imana yashinze ku bugingo bwawe. Ukeneye kumenya ijambo. Pawulo avuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe ryuzuye. Hari ahandi avuga ngo ijambo riri muri mwebwe kandi ijambo riri hafi yanyu. Ijambo rigwire umenye icyo Imana yageze. Hari ibintu Imana yageze. Hari ahantu dusoma muri Bibiliya ngo yarageze ngo amazi ntarenge ahantu. Hari ikintu Imana yageze. Ukimenye uvuga icyo Imana yageze. Hari ibyo abantu bavuga. Hari ibyo abantu bakubona ko, hari n'ibyo nawe wibona ko. Mugabo bidashobora kuba byaragezwe n'Imana, ariko byaragezwe n'ibihe uciyemo, n'ibigwara, n'ibitero, umenye icyo Imana yageze. Hari ikivuga ngo kubwo imishishagu yiwe twarakize. Hari ikivuga ngo kubwo Imana yanjye izomara ubukene bwanyu bwose. Hari icyo Imana yageze mwene data, ukimenye ukivuge. Uvuga amajambo y'abantu, uvuga ijambo. Haleluya. Kuko kwizera kuzanwa no kumva, no kumva ijambo rya Kristo. Ndavuga rya jambo rishinzwe. Usomye Zaburi ya kabiri. Ntitangura neza iravuga ngo abanyamahanga niki kiwateye umuvurungano. N'amoko ya Giriki yagira ingingo iki iby'ubusa. Aravuga ibintu bibabaje bari ko aramugwanya uyu Dawidi. Ariko ntavuga ibyo abamugwanya, ntavuga ibyo abantu bavuga, aravuga rya jambo rishinzwe. Imana ishimwe cyane. Amaze gutahura iryashinzwe bivuga ngo Uhoraho yarambwiye aturubura bwanje, uyu munsi ndakuvyaye. Haleluya. Twavyawe n'icyo Imana yavuze. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohani igice cya mbere. Haravuga ngo yaje mu biwe ariko abiyo ntibamumenye. Umurongo wa 12 uvuga ngo ariko abamwakiriye yaje mu biyo ntibamwakira. Ku murongo wa 12 uvuga ngo ariko abamwakiriye yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana niyo bizeye izina ryiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nambi Imana yakwise umwana wayo ikagukura mu byaha, ikagukura mu byo wakuriyemo by'ubupfumu n'uburozi n'ibintazi ibindi n'akaboregwe n'ubusambanyi n'ubugizi bwa nabi. Ubimenye, umenye icyo Imana yakuvuze ko uciye atureko ukigendere ko. Kuko iyo amaze kugitahura biguhundi ububasha. Acava ngo uyu yavuze ibyo, yacava ngo nsaba nzoguha amahanga azaba umwandu wawe n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Imana ishimwe cyane. Hagati mu byari ko biramugwanya aribuka ijambo ryashinzwe. Decre ishinzwe n'abakuru b'ibihugu, ishinzwe na leta, ishinzwe n'umucamanza, irubahwa muri iyi si. Ariko uyu ni umwami w'abami, uyu ni uganza abaganza. Hari icyo yashinze ku bugingo bwawe. Yaragutoranyije utarasamwa n'umubyeyi wawe. Yaguhamagare kugendera mu bugororotse. Reka kugendera mu bintazi. Reka kugendera mu ishavu n'urwango. Imana aguhamagare kugendera mu bugororotse. Yakuremeye mu ishusho yayo ngo wamamaze ishimwe ryaguhamagaye. Yakuremeye gukora ibikorwa byiza cyane. Uyu munsi umenye rya jambo ryashinzwe, urivuge kandi urigendere. Imana iguhezagire wewe n'abawe. Urakoze kudutega yombi. Usangize abandi ubutumwa bwiza kandi wananye kuraba kuri application Eglise Vivante, kuri Facebook ya Eglise Vivante Burundi, kuri YouTube, kuri WhatsApp, wiyandikishe kuri yo nimero ya telefone, ubananye kuronga ubutumwa bwiza kandi usangize abandi, kandi wananye kuvuga ijambo ryashinzwe n'Uhoraho. Urakoze kudutega yombi.